ka hoki mai au hei whai. I nā taku moko tuara.
Kei te pai koe?
Ko au te wawi wawi o te pā. Koeira taku mai.
He korero anō tāhau, tukuna mai. He take anō tāhau.
Pirangi rongo koe.